MCP.
Yakwira mseo.
Chakwera.
Tenzagemia.
Bomailo. Usintazintu.
The only hope for Malawi, Chakwera.
Pon G, talk to them.
Chakwera wamboma.
Tundu azatesa Katangale corruption azatesa In mango chanza sandu so kala site Ma contract atzabereka kwa Malawi Osatiza pando si kwa mwenyoka Malubino, malubino Azatete zedwa abale atu malubino
Papa Zopa Chimanga Ziza Mangirwa 145 million Ziza Mangirwa Arasa Zapunzra So Inu Pamtengo Bise Uma Buriji Zakala Zolimba Malubino Malubino Azatete Zedwa Abare Atu Malubino
Mufune musafune Diwa wina wina Ife ojikufuna